Holy Tiva Psupisha Hishana Ulipi Pisha Trilali Yemi Hritha Holy Tiva Psupisha Pisha Darinjani, oh, yeah.